Ndikulandileni abale okondedwa kulingaliro la mawa walero mawa wa pa 9 October 2023 okondedwa mawa walero tikumaliza kupunzira mawu a Mulungu pamuto onena kuti chisinsi cha moyo wa muntu chiri manja mwa Mulungu musaupanikize moyo wanu poukakamiza kuti ufanane ndi ena zanu ndi zanu basi okondedwa mawalero ndi punzo lomaliza punzo namba 10 tapunzira pa mutu meneu punzo 1 mpaka na 9 ndipo mawalero kukwangula kwake punzo namba 10 limene likuchokera pa 1 mafumu chapter number 12 ndime yake yoyamba mpaka na ndime ya number 17 mau a Mulungu muchiche wachalero akuti Rehoboamu anapita ku Sekemu pakuti Aisraeli onse kuti atapita kumeneko kukamulonga ufumu. Yeroboamu mwana wa Nebati anamva zimenezi. Nthawi imene kuti Yeroboamu uyo akukhala ku Igiputo pakuti anathawa mfumu Solomoni iyeyu anakhala ku Igiputo. Tsono anthu anaitanitsa Yeroboamu ndipo iye pamodzi ndi gulu lonse la Israeli anapita kwa Rehoboamu ndipo anamuza kuti abambo wanu anatisenzetsa goli lolemetsa kwambiri koma inu chepetsani ntchito yowawa pa ife ndipo peputsani goli lolemetsa limene anatisenzetsa mukatero tidzakutumikirani. Rehoboamu anayankha kuti pitani ndipo pakatha masiku atatu mudzabwerenso. Choncho anthuwo anapitadi ndipo mfumu Rehoboamu anapempa nzeru kwa akulu-akulu amene ankatumikira Solomon abambo wake pamene anali ndi moyo. Iye anawafunsa kuti kodi mungandilangize zotani kuti ndiwayankhe anthu amenewa. Iwo anayankha kuti ngati lero mudzakhala mtumiki wa anthu amenewa ndi kuwatumikira ndipo mukawayankha bwino iwowa adzakhala atumiki anu nthawi zonse. Koma Rehoboamu anakana malangizo amene akulu-akulu anamupatsa ndipo anafunsira nzeru kwa anyamata anzake amene anakulira nawo limodzi omwe ankamtumikira. Iye anawafunsa kuti kodi malangizo anu ngotani, kodi ndiwayankhe chiyani anthu amene akunena kwa ine kuti peputsani goli limene abambo wanu anatisenzetsa. Anyamata anzake amene anakhala nawo limodzi aja anamuyankha kuti anthu amene anena kwa iwe kuti abambo anu anatisenza goli lolemetsa koma inu peputsani goli lathu uwauze kuti chala changa chakanise nchachikulu kupambana chiuno cha abambo wanga. Abambo wanga ankakusitsani goli lolemetsa koma ine ndidzachititsa kuti likhale lolemera kwambiri. Abambo wanga ankakukwapulani ndi zikoti wamba koma ine ndidzakukwapulani ndi zinkhanira. Patapita masiku atatu Yeroboamu pamodzi ndi anthu onse anabwera kwa Rehoboamu monga momwe inanenera mfumu kuti mudzabwere pakati masiku atatu. Mfumuyo inawayankha anthuwo mwankhanza kukana malangizo amene akulu-akulu anayipatsa. Anatsatira malangizo amene anyamata anzake anamupatsa ndipo anati abambo wanga ankakusetsa ndi goli lolemetsa ine ndidzachititsa kuti likhale lolemera kwambiri. Abambo wanga ankakukwapulani ndi zikoti wamba koma ine ndidzakukwapulani ndi zinkhanira. Choncho mfumu sinamvere pempho la anthuwo pakuti zinthu izi zinali zochokera kwa Yehova kukwaniritsa mawu amene Yehova anayankhula kwa Yeroboamu mwana wa Nebati kudzera mwa Ahakiya wa ku Silo. Aisraeli wonse ataona kuti mfumu yakana kumva zopempha zawo iwo anayankha mfumu kuti kodi ife tili ndi gawo lanji mwa Davide ndi gawo lanjinso mwa mwana wake mwa mwana wa Yese. Inu Israeli bwererani ku matenti wanu ziyang'anira nyumba yako iwe Davide. Kotero Aisraeli anachoka napita ku nyumba zawo koma Aisraeli amene ankakhala mzinda ya Yuda ankalamuliridwa ndi Rehoboamu. Ameni. Mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti sinzeru kuti munthu uzikhalabe nkumaonerera zinthu zimene zikukusowetsa mtendere tsiku ndi tsiku ayi. Ameni. tinene mosa pyarira pano sichindu chanzeru kuti munthu akusautsidwa tsiku ndi tsiku koma iye palibe chimene akuchita apo akungo maonerera mwadzina lakuti ndikupirira Otele uyu si munthu wanzeru ayi munthu sanga malolere kumapwetekedwa na mati kulolerako ndi nzeru ayi sisanamizane ponso apa abale zinthu zikamapweteka zimapweteka monena kuti munthu sunga mane kuti ayi basi nendu sangalala nako kupwetekedwaku ayi sizoona moti ndimati mkambirano ena apano amene mwina mwakhala mukupinjidwa ndi anthu osiyana siyana magawo osiyana siyana koma no mango khala chete na amati ayi ndimwe mudziko moyo ngotere aine mati mkambirano kulingalira kwanu kwavuta mudziwe kuti mwana wosalira amafera mbereko panafunika muchitepo kanthu kena kalikosa ndithu kopangitsa kuti moyo wanu ukhale mwamtendere okulengani mulungu sadakulengeni kuti pa dziko lapansi pano mudzangokhala okulukutika opinjika oponderezeka ozunzika ayi kudziwa bale wanga nyengo zina anthu akamati sautsa moyowu amakhala kuti azindikira kupusa kwathu aona kuti ife yoti usekelera zopusazo that's why amatenga mpata omati kulukuta chifukwa amadziwa kuti tilibe voice tilibe mau palibe chimene tingachite that's why ndikunena kuti sinzeru kumangoonererabe zinthu zimene zikusautsa daily koma iweyo opanda kena kalikosa ayi sinzeru ayi sinzeru munabusa ndi uzimu umene ayi so akunkudodowala kupwetekedwa kufa chopenyako Gamu ndipetsa gani? Tandipetsa namba lokonedwa si ulemu kuti munthu uzivomereza kuti anthu oipa ndi ankhanza azikupondereza nkumakuzunza ayi. Umalolera zilizonse uyakuchita icho kumangododedwa kudodedwa basi wepe ayayi ferika njo yakumwamba pasipa nkumangokhala kapolo kumangolengedwa kati chimunthu chopanda nzeru mudzina lakuti aine amene achatunga ulemu amalolera kena kalikose kuti munthu wachita kena kalikose iyayi chili ndi mutu chili ndi zero adakupatsani kuganiza mbuye kuti mukhoza kuvomera zina ndikukana zina kunena mawu izi sindikulola ndipo sindikuvomereza kuli mbika mtima kumeneko ndikofunika kwambiri zeni osamalolera kuti anthu adzitenga advantage ya moyo wanu ayi sizoona ayi kumaika full stop pa zimenezo ngati adachitira wena akhale omwewo koma iweyo osavomereza zimenezo kamundipetsa malo okondedwa kusavomera kuponderezedwa ndi kuzunzidwa ndi nzeru ndi uzimu kamundipetsa kaya kusavomera kuponderezedwa ndi kuzunzidwa mbamba mtheradi ndi nzeru zimenezo komanso dziwani ndi uzimu chifo mzimu amene akhala mwa ife ndi wa Kristo Yesu amene savomerezedwa kuti azizunzika sonza dziko kulibe kusavomera kuti tikhale pansi poponderezedwa kusavomera kuti ife tidzilolera kuzunzika ndikuzani ndezeru zimenezi ndi chionetsero chakuti iweyo umaganiza ndi chionetsero chakuti munthu wako umagwira ntchito ndi chionetsero chakuti umadziwa mmene mulungu adalengera munthu kuti akhalire ku dziko lapansi ndi chionetsero chakuti iwe ukuzindikira ndipo chifanizo cha mbuye ndipo ndindopena ambuye adakupatsa ukufuna kuti ukwaniritsa okwanira mbali iso ndi uzimu ndithu chifukwa ukuchita moyenerera mmene mulungu adakulengera ku dziko lapansi
amundibvetsa bwero kondedwa kaya mali ndikulangizeni mawu alero sikuoyenera kuti tizingololera kutengedwa ngati akapolo pa zinthu zimene ife zikungotizunza zikungotibweretsera kumangotibwezera mbuyo zikungotitayira nthawi komanso ife kumakhala anthu omavutikira ena ovutika okhala ife koma osangalala okhala ena ameneso ngachipongwe ndi ofunafunabe kuti azitizuzirazuzirabe ayi langizo langa nala balokondedwa limbani mtima kutulukamo mugoli lotere kamu ndipetsetsa ka sikuoyenera kuti tizingololera kutengedwa ngati akapolo sikuoyenera kuti tizingo umangotsatirabe zinthu zimene zikungotizuzirazuzirabe ayi sikoyenera kumango tsetebe zimene zikungoti bwezeletsa ife yombuyo zikungoti taira ife yontawi zikungopangitsa kuti ife tizivutikira anthu ena zikungopangitsa kuti ife tizivutika koma nosanga kumakhala anthu ena zikungopangitsa kuti no ife tidzitumikirabe nkhalamo vanthu amene cholinga chapamtima pawo ndi kuti akufunafunabe kuti ife tizikulukutikabe basi iwe nkumalondera kukhalabe pansi pa zimenezo ayi sikoyenera kutero munafunika mudali mbamtima kuti enough is enough moyo mene chauta adandipatsa sumeneo ndipo pochita izi ukhale nchidaliro chonena kuti mulungu ondilenga ndisamalira sinafunika nkhaleni izi bwanji iyeyo ondilengayo andionetse zina zimene ndikhozochita mwamtendere ndikumakhala ndi nthawi yakumpembedza iyeyo osati ndizingofutika ndikumasautsidwa muzinthu zimene ndikafufuza palibata chimodzi chimene ineyo ndikupindulapo mukudziwa pano kondedwa ndikuyankhula ndi anthu ambiri pano ameneno ali mmagawo a zinthu zambiri zimene zikungowatengera nthawi zikungowazunza zikungowapweteka koma akafufuza akupeza kuti palibe ata chimodzi chimene iwo akupindulamo zaka zikupita iwo akukula koma no akafufuza akugwira ntchito ngati akapolo koma ata chimodzi chimene akupindulapo palibe alibe nkhani choletsa dziko limatenga ngati anthu aulesi koma saulesi amalimbikira koma kuti no akugwirira ntchito anthu ankhaza ali pansi pa wanthu amene akungowakulukuta ali pansi pa wanthu amene akungowabwezera mbuyo ali pansi pa wanthu amene akungowatayira nthawi pakondedwa limbani mtima kutuluka mugoli lotere limbani mtima musamasekerera ngʼona zoyasama zimene zikupweteka moyo wanu ayi ayi sadalipatse mzimu waukapolo mulungu sadalilenge lidzakhala akapolo kudziko lapa sadalilenge lizizuzike sadalilenge kuti ena azikhala ngati chopondapo mapaziwo awo ayi adatilenga ndi nzeru ndi kuthekera ndipo mulungu ameneyi ali ndi chisomo chakuti akhoza kuthandizira miyoyo yathu maolero ndikufuna mutazindira kameneka kuti kuima ndikunena mawu akuti ndikuvutika ine thandizirani chovutika changachi chisunthe ndikufuna mtendere wanga sindikufuna kulimbana nanu ayi koma ndikufuna mtendere wanga tikhalirane mwamtendere tichitirane zinthu mwamtendere kuti inu mukhale ndi bata inenso ndikhale ndi bata nchofunika kwambiri pa maubwezi wonse mntchito zonse mkutumikira konse ichi chinchofunikira mawu a mulungu ametawerengawo wakondedwa munthawi imene solomoni anali mfumu adapanga zinthu zambiri zedi koma zinthu zake kuti zichitike amagwiritsa ntchito wanthu amene samawalipiraso konse amagwiritsa ntchito wanthu amene adawaleketsa zawo ndipo kunena kwa zoona idali ntchito yakalavula gaga anthu ankakulukutika anthu amavutika ndithu wamwalira solomoni palowa mwana wake lanthu adakumbukira kuti koma kuamba kwa zoona magobo ife tagwira inde ife ndife otsatira iye iyu ndi mfumu yathu ndithu koma tagwira magobo akulu kwambiri zedi I think kwakukulira chitapo tikhozokhalanso ndi ufulu wina kuti awaso atengereza atate wawo natipitirizira kuti vula chotere ndeti moyo wathu ukhala wopanda tanthauzo adanyamuka kupita kwa mfumu kukayipempha ndi ulemu wonse afumu tabwera mukudziwa ntchito imene bambo wanu adatigwiritsa ife ndithu tidakhala omvera ife ndipo sindafunsa ufunsani lililonse tidapwetekera mchikatikati ifeyo tsopano tikukupemphani inuyo kuti achepetsani ntchito zote sikuti sitileka kugwira ntchito tidzigwirabe pokhala ndife ma citizens a dziko lino koma no chonde chepetsani tamva kuwawa munafunika muthokozeza zikulu zimene tachita ndi kudzichepetsa kwaso ndi bata lonse tagwira mfumu idafunsa akuluakulu ndiyankhe bwanji popeza nthawi zakuti apita abweretse pakatha masiku atatu anthu akuti anthu akambazi ndizoona kuti akafika anthu apo oyimirira nabwera kwa iwe nkuti aziona anthu wandabata ndi mtendere kuti afika podza kupempha chotere chilipo chimene achiona ngati uwayankha bwino amenewa adzakutumikira kwambiri ndipo dzioneka wabwino koma ngati wachita mwankhaza sindikhulupirira kuti adzakhala pasi pako iye sadalandire malingaliro amenewa akupita kwa nyamata zake ma guys tingatani akutiase akudelera makusanawa wadziwitsa kuti khobwe si nyemba amenewa wauza kuti ngati ndalama panga izi nendeni kukhautsani kopsya chifani unaoti mundiderera chifukwa chimene muchitazi muonapo ndine mnyamata adayankha mwamwyano akondedwa atawayankha mwamakani anthu akuti ase khala tachoka kwa iwe ndipo adachokadi kwa iyeyo
Sada vomere kuti tikarebe pansi pa kuzunzika. Muntu ayino kwauza kuti ndikukwa pulani. Ngati pambwanga amakwa pulani sikoti wamba, ine ndikukwa pulani ndizinkhanira. Ngachalaka ngonoka kumanje kangonoka, ngabambo wanga ineyo kaineka ngakakuluzedu posa chiono cha bambo wanga. Kunena kwina ngati amakumaraba kuvutrani nderu simdaone uvurika. Ine ndikuzuza nikopya. Nde muntu akira kunena kuti ndikuzuza nikopya. Mukhalabe pansi pa omena kuzuzene.
Adagana uria ai si joncho ai ifeo si lola kuti tikarebe uvutika kuchita izi kumalira nzeru kuchita izi kumalira kulimba mtima kuchita izi kumalira uzimu wa mphamvu wakukhulupirira kuti ambuya atisunga ndi mulungu wathu ndi malingaliro omwewa amene ndikukumbe nabale okondedwa kuti munafunika mutakhala nawo ku dziko kuno Nchifuwa chiani ndiku kumemani kuri zitero number one. Kuna kudziko la pansi kuri wantu ameneno ama kondwela akama ponda pa mutu panzao. Iji mujiwe. Muka makala pansi pa vena, ndiku matumikida vena, vena unkuma kugwiritsa ni nchito inyo pazimene iyo afuna. Ama una kuri ndemo yokuenda. Ndipo ambiri safuna nkomwe kuona kuti inuso mkudzimi na panoka. Ndikifukwa chake vantu sama kudzika kuona kuti ataitsa wena nthawi sama kudzika kuona kuti akubwesa wena mbuyo sama kudzika kukhala kuti akuzuza wena sama kudzika kuti iwo alindiza mbiri wena amene akugwira ntchito yochuluka palibe ata chimodzi malipo sama kudzika chifukwa cholakalaka cha mtima wawo ndikuti inuyo mukhale pasi pawo mudzatumikira ndiochepa kudziko la pansi vantu amene amafuna so zabwino kuti zikhale za anthu wena ndiochepa Ndawi mene Solomon anali kutumikira ndi zeru zake anamanga zinthu za mpiri zedi andoti mangone na mawo adamanga kuma anka mangawo ndi wanthu fuso nkumati kodi omangawo zawo zimaenda bwanji amalipidwa chiyani amakhala motani mupeza kuti ambiri sanali kupinjika ndi kuvutika amangochita izi kupereka ulemu kwa fumu yawo Koma no atamaliza zimenezi palibe atachimodzi chimene iwo adapindula palibe ndivana balokondedwa fika nthawi makosa adazindikira hai tisakhale muzimenezi mpaka kale kale hai tindafunika moyo wina ndifunika pano balokondedwa kudziko la pansi alipo anthu ameneno amafuna kuti zao ziende pamwamba pakukulukuta wena That's why ndikumemani kuti maswanu aone zimenezi. Muka makala makukamu muzidziwa kuti ndikukhala bwanji. Awa amene ndalumikizana nawowa akukhala nane motani. Kodi sakukhala nane kuti ineni khale chopondapo chawo kuti iwo zawo ziziyenda. Ah, koma si moyo pena foti khala umenewo. Pamene tikukhala ndi maubale tidzikhala na mwamtendere ndikutonsa tidzipindulako moyo. Zamwe ine zipindulire awo ndipo zawo zipindulire ine ndi mmene chaudo adatilengera osati tilengane ukapolo nkumazunzana aye ndipo ndikukume mani musalole chimenechi mukapeza anthu otedwa abasuleni poyera una atsona chimene zontenga ngati kapolo ine aye tenti dzikhalani mamtengera alipo mabala ambiri abantu amene amacheza poti winayo adakhala ngati wagwidwa ukapolo Alipo abale ndukambane zona kani maubweza ntutu wanji maubwezena amene alipo ngonena kuti mmodzi wa iwo ndi kapolo wa mzake ndipo akukurukutika ubale ukuyenda poti wina ayi akulolera kuzunzika ubale ukuyenda poti wina ayi akombetsedwa mgolo ubale ukuyenda poti wina ayi wavomera kumakhaulitsidwa koma simo yomwena funa likalepo kuna wena chifukwa cha mantha amangololera koma kufufuza mchirungamo chake zimene akupinduramo maubale otero ai tere zosaoneka zosadzi kudziko kuno alipo anthu odzikweza omafuna kunyengereredwa omafuna kulemekezwa koma nophindu kweni kweni silimaoneka mwaiwo atapang'ono ofuna kuti basa dzipembedza kwanedwa musavomere kukhala ni moyo karumenewo ai yehova ndamene amasunga mioyo ya wanthu kamundipetsa kale Ndukena ndi yako kondedwa ndikukuti mbikitsani kuti mudzilimba ndi mphamvu kwambiri chifeke nchonena kuti kudziko kuno kuli wanthu amene samalabadako zaena salabada cholakalaka chawo chaiwo nchekuti no ayesetse kupanga choti inuyo mubale
mbiri yao ngakhala anthu atakhala anthu oyipa koma amafuna kuti zawo azicheke nere zioneke ngati zikuyenda anganza bwino koma yet ali amambala ndi iwowo anthu ozunza anthu opanda phindu kwenikweni ndikambirangi zimenezi fumu ita imvani anthu akubwera kuti iwowo adzapemphe kumtendere iye yakanena kuti ineru ndikuzunzani ineru ndikukhauritsani ineru ndikukwapulani ndizinkhanira ndichimtima cha mtundu wanchote ndikuti oteleyo akukuganiza cha abale musapusani nkhope za wanthu zimene zimayenda mmitima mwa wanthu za mpiri ndi zopweteka anzawo iwo mati mwinawo amandiganizira mwinawo akhala ndi umunthu mwinawo azikateziyenda moti itini amene ukuwaganizira choncho alibe ndi munthu nkomwe mmutu mwawo muyendeza kuti ndikukwapula nchinkhanira mmutu mwawo muyendeza kuti ine koma ndikukhawulitsa ngati ayina amakusewereza ine ndikuchita chipongwe kwambiri zedi anthu oteriwa ndi ambiri ku dziko lapansi ndimati nkambera anthu achipongwe ofuna kulepheretsa zinthu osakondwera ndi zanzawo ndi ambiri kwambiri zedi ofuna kugwira anzawo ukapolo ofuna kupembedzedwa ofuna kumangokhawulitsa anthu ena ndi ochuluka limbikani mtima kutuluka mʼmagawo ngati amenewo limbikani mtima azindikireni kuti awawa afuna tidzawapembedza awawa afuna aligwira ukapolo awawa afuna ife tidzingokhaula awawa ali mʼmaganizo oyipa kwa ife wana apeweni tu atulukeni 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 ndithu musakakamizike kupanikizika nawo limodzi ayi si mulungu iwo atulukeni chifukwa ngati simwatuluka ndekuti mukulola kuti adzikukwapulani ndi zinkhanira ndekuti mukulola kuti adzikukhawulitsani ndekuti mukulola kuti adzikukulukutani nawo ndikupangirani mmawa walero musavomere kukhawulitsidwa atulukeni adziwenso kuti mwatuluka abusa kuti kuti nanga uzimuwo ulipati kuti wina adzikukhawulitsani uzimuwo ulipati kuti wina azikukwapulani ndi chinkhanira uzimuwo ulipati kuti inuyo muziponderedwa pa mutu uzimu olipati kuti mwa mopembedza chauta mudzipembedza munthu uzimu olipati atulukeni limbani mtima atulukeni Yehova samataya wake ayi ambeni ndikulimbikitsa namba lokondera kuchita ngati zimene ana Israeli adachita namba 1 iwowa adazindikira kuti tikuvutika ndikhumbo langa mawale kuti nanunso muyang'ane mmene mukukhalira muyang'ane moyo wanu ndiye muzindikire nchiyani chikusasa iwo adazindikira kuti ifeyo sitidafunika kuti tidzitere kukhala kwathu sikudafunika kukhale kotere ayi akuluakulu moyo sichonchi ayi ayi kunena kwa zona status yathu ili kusautsidwa inuso mudauyang'ana moyo wanu maubala amene muli nawo machidwe amene muli nawo mukuyenda nawo bwanji tauyang'anani mufike pozindikira moyo wanga ineyo unafunika uyende motere izizi sizoyenera mukafika pa mlingo amene ndi step 1 yakusinda kwa zinthu kwambika kuzindikira status yako ndikukhala bwanji ndikuziyang'ana zinthuzo mwatchutchutchu izizi sizikuchitika bwino zinafunika tizikonze adalingalira akuluakulu ntchito tagwira akuluakulu tasautsidwa koma izizi sizikuyenda tiye ntipite tikamuwuza mene adazindikira namba 2 adalimba mtima kuti tikakambirani zamwa ife malingaliro athu akapite mmakutuma ndili ndiyati ndi anthu ambiri ameneno amatha kuzindikira ndithu zoonadi koma amakanika kuti atulutse mawu amfotokozere munthu mwatchutchutchu za chimene akudutsamo alipo anthu ambiri amadziwa kuti akupetekedwa koma samayankhula ati mdzina la ulemu mdzina la uzimu koma akupetekedwa kwambiri zedi ayi musatero makusana awa adakapanga voice out malingaliro awo chamkati mwawo adakachitulutsa akuluakulu tagwira ntchito ukudziwa mmene abambo ako adatipwetekera ife tikupempha upeputse chimenechi adakafotokoza za mtima wake abale ena amene munamakhala kuti atenga advantage pa ife tinafuna tidzawuza akulu murengedwa advantage pa moyo wanga inuyo chunga mojage nchakuti muma ziwa so mene di majitira koma kodi kukuya miga kodi uizote edese inuma fulati zikula mbele inuma amasulene adziwe choonadi choonadi kima karangati mnyano choonadi kima karangati suku labada choonadi kima karangati kuri wendi o zikuonda koma nde chirunga mchifo choonadi kimerechi nchimerechi kima masula chirunga mchiringati mnyano kuma chiringa musimu anwa chirunga mchiringati kudelela kuma chiringa sudelela chirunga mchiringati kukalasa makala moto koma sukalasa makala moto chirunga mchirunga mbasi chirole ni chendenga timani Ada Peter, ada nimbika mtima. Kulakaja wanga inu muku ndivani, mukale na o mtima o nimbika ngatumenea. Nipada muza kuti tatipe butsi lako. Ujata mva, nape mpa masiku atatu kudari ngalire bwino, ajada bwela. Siku la jidaro lepidansu, tabwela mama uomu aja. Tarivani, ata uzidwa mau achipongwe. Kuti ineo ganizolanga la kwa inula kuti ndi dziku kauritani be. Chokumba changa ncha kuti ndi dziku kauritani. Zofuna zaine nza kuti niyo ni kukuru kutete. Mukutiwa, tini ndi wandu kutiwa kuno. Ofuna zindu zopusa kwa mbizeti. Ofuna kuzunza vena. Ata mva kuti ineo ndufuna ndi dziku zunzani. Ada ganaru. Ura ya kala se. Sindi kulola zoni zuzika. Ai kala. Iweyo amina makumbela na amene kuma ifeo ayaya zauri kizuzikesu ayy sidi kulola nukuputi tani mawale na muzika ana kukala muntu ovu osa madzipereka kungona zoya sama osa madzipereka kwa antu achipongwe osa madzipereka kwa antu ofuna kumakita kumakita kugwadili lidua osa madzipereka kwa antu amina mafuna atenge ulamurino pa moyo wanu osa madzipereka kutiru antu atenge advantage pa moyo wanu osa madzipereka osa madzika ukapolo oteri si uzimu si nzeru ai stand up for yourself and say God ine ndiye ndandinu mulungu wokhulupirika adagana makusalona iya sizona muri mura ndari zuko plan chinganira aiya ife iya muri mura haika nise ganga ntaka kuno pasino yabombwanga mutani haine ndi nchiro ndi ndikukhauritsani kwambira ai zimenezo sizichitika pa ine ndikukana zimenezo ngati mnachitira wena komwe koma in ai ndi character menna from kare naye abantu kunena kumakana kumakana ndi zimene zimapereka sense ya kuti mutu wanu umagwira ntchito ndi simene zima pereka kuti murungu adaika ni nzimu wake mwaini kumakano ai sono ngati nchoncho sizoona inezizi ndi kuima pomwepa sindingavomere izizo zina ndala kwa chanti moti basi nikukhala kukhala mwati mudzi kuza mapulani ozuza ina ai sindikuvomera zimenezo ai inuyo mkwa mune mukhale mune mukukhala inezo ndikhale chimene ndilili koma zoti ine nizuzika ndinu sindikulola sindikuvomera ndi chimene chimunafuna mukhala abale okondedwa kudziko kuno character iyi ndiyo funika osa mapanikiza moyo wanu kumadzipereka kwa ena mukhale ndiwo adzikutsinkhani ai chuzimu sinzero ai lolani kuti ambuye ine ndikhala chimene ndikhala ndikhala ndabweza amene tikozo kumamangirirana ndikhala ndabweza amene tikozo makhale chitsulo chitsulo chizake ena amene mwina malingana onga amenewo alo ina akhale chapatali osa akakamira osa wadioletsa ai alole na ndipo atuluke ni motsindika izizi ndizofunika kusena nkuti anthu adzikukwapulani adzikuzuzani osavomera abuso mene ndo uzimu nzofunika kwa mbirize ni karakta yofunika moyo watu ndipo magawo onse a moyo wa dziko la pansi karakta yii ndikuzani ndiyofunika it's certain ndikuzani mudzathandizika kwa mbirize simudzakhala munthu omangolira zizonse simudzakhala munthu okakamiza zinthu simudzakhala munthu omavutika muzambi ai makosana ana kuti akuru suli ndi malingaliro abwino pa ife ndekhala ndi malingaliro wako ife tichita zinthu moyo sudalekeke anthu asada afe koma adakhala ndi mtendere wawo adakhala ndi ufulu wawo sadazuzi adakana kuzunzika ndi karakta ya mphamvu imene inu ndine magawo onse a moyo wathu tinafalikhale nawo ndipemphero langa mmawa lero kuti ambuye akulimbikitsa ndi mtima ine ndazindira chimene chokondedwa ndidalimba mtima ine sindimakakamiza ndi wanthu ai ndaonapo anthu ena amene amaonekera aphindu moyo mwanga ndidalo koma mafuna asizuza moyo wanga dala ai bale khalani ine ndikhala and after all ndilenga ndi mulungu sino ai ondilengai achita nane enaso amandithandiza khale pa utumiki kumene koma ndaona kuti akufuna akhale oponda pa mutu panga ndanamawa asizitheka ondilena ine ndamene andisunge dimene timayendera chiganizo ichi muziki panga apply pake na kali konse simudzapembedza munthu malemba akamati musakhale nayo milungu ina koma inendeka character iyi ndi imene imatithandiza kusapembedza vanthu kuti tidzimabe ndi mulungu yotithandizira kuti tikafike posapembedza milungu ina koma mulungu yekha ndi character imene ndikupatsani pano pano ndiyo funike kwambiri malo acha uli osapatsa munthu wina aliyense kunioletsa yotse chauta kupembedza ndipembedza chauta kulemekeza amene ali ndi ufulu pa moyo wathu kuti lamule pakana kali konse ndi mulungu yekha osati munthu ayi idza kuthandizani character imwe kayipanga apply moyo mwanu ndipo mukalenga serious mudzakhala afulu kuzambiri mulungu wabwino ndi wamkulu akuthandizeni kupanga reflect moyo wanu kumaphunzo wonse tsopano 10 amenda kupatsani pamutu umene ambuye akudalitseni ndipo chisomo chake chikhale pai ndikupemphera tena mbulu kunedwa atate mu dzina la yesu khristu ndikupemphera awo amene amvera mauthenga wonse 10 pamutu umenewo yehova ndikuwapempherera kuti apatsani kulimbika mtima kwakuti asalolele kukhala akapolo kudziko lapansi koma kuti ayimebe pa chimene mulungu wathu mukufuna lolani kuti akwaniritse lamulo lanu lakuti usakhale nayo milungu ina koma inendeka ndipo character iyi yopezeka mmaphunziro amenewa iwathandize kulimbika mtima ndi kutuluka mu zinthu zimene zikhoza kuwazunza ndi kuwakakamiza kuti iwowa ayambe kupembedza vanthu osati kupembedza inu alimbikitseni ambuye yesu ndipo ndikupemphera kuti wonse wokudalirani akatuluka mmagoli otere inuyo mudzachitira chokoma mudzathandiza mudzakweza mudzatsegulira magomo ozama apatali mudzayalira magome nkuona kwa adani wawo mudzachitira chifundo ndapemphera izi mu dzina la mphamvu la yesu khristu mpulumutsi wa moyo amen